Hello.
Hello. Dominic.
Hello there.
Now say mami agrada
I was here for me more crab by Just Love Steve, sending the decamp. Message of a subscriber to a year Just Love Steve, who subscribe and me a notification bell. Send a bear information, be able to drop it. I was Just Love Steve, who won't soon start a bit to me account here. I was here where Kaya audio be a course so a year abbe from Martin Town so a numb a year conversation be a course between a year Reverend Owusu Bempah and a one of the junior pastors named Colana Womo a one and Nancy Nibi. Now a bra audio ni a peer, you know, Reverend Owusu Bempah a friend and Colani be a question or say ah. Na wuna na mini wu matitise sini si na wuna wako kaya na abrantie esi kane wu insemfum wehi waka wube uwa wungu yankwa ni nkuti eye ni nsemu embra odu yunu nseme koso wani Owusu Bempah kasa wa rekode ye ena wadi abeto abefa matinta nasu.
Hello.
Hello. Dominic.
Hello there.
Now say mami agrada me catch you say kukope mami agrada mami
da esem no mo kan me eh da me ni esem ka me nkasa di esi ye e wo mami agrada o eni di esi ye e wo fi onu matata mo de me ba fi a na ya bo me da ya bo me wenim na we me de me beto ye misika on wallet mu no mu yi ye if you omo bo me wo mo bo me wo fi o esi da na omo ye video me da
Dominic
so Owusu Bempah me no de omo di aye me no ma ye di but na me pese obi abekasa eye me ya owo di ni bre na ka papa da ye kumi a ye nkume meka no kura ye kumi a ye nkume sofo ye kumi a ye nkume
All right, Ebusia for a year and semi amokoti efi a year Owusu Bempah ne sumo boys ni bi ani junior pastors na woni omo eye ejuma ni kola ni bi e na okoti e ye ne numa sem na it seems se na e ye audio bi e kokokoko so e wo e ye abefo ahomatenta no so na abra e ye Reverend Owusu Bempah eti audio no e na chese wo frɛ e ye ne ba na junior pastor we e question ne se I say matetete nsem bi ewo eye abefo ahomatenta no so na emu nukreben ena achese ewo mu meti nsem no na se wo na na wo ka bibi wo ka se abrante wa no ekyira ka na ewu ensemfo hu ehi obeka ama wewu enti ekoba se Reverend Owusu Bempah e frɛ no no instead of se wo bɛtwen na wetie eye Reverend Owusu Bempah no mu asem no wan papa no kra ankasa ena wo start se wo keka keka die ehu ehia no die ehu ehia no ti eye conversation e call so abra eye Owusu Bempah e frɛ eye abrante we e bisa na asem no abrante e no ama eye Owusu Bempah ankasa it seems Owusu Bempah kra se o waste ni energy ni strength ene ni credit kra san so e de frɛ abrante e wutumi sa abrante no we mini eye Owusu Bempah ye pa se eye ehintasem bi e da woni eye Owusu Bempah entem no why ready se word e ba beto eye abɛ fa ahomatenta no so won so hwe wo ka no wo se wo be ka no krɛ ama wu no krɛ ben ɛna kyɛsɛ wɔbɛka ama wawu meaning sɛ ɛnsɛm ɛwɔ hɔ no ɛbusua yɛbɛsan so akɔ dwudwuma bibi ma fifi mu yɛ part 1 yɛbɛsan so akɔ dwudwuma bibi ma fifi ma san so apɛ ɛyɛ ɛnsɛm foforɔ a ɛtwegu ɛwɔ abɛfo ahomatenta no so ɛde aba bɛsom mu ne ɛhyɛ wɔ sɛ sɛ mo nnae a yɛn so yɛ nnae yɛbɛkɔ ne akɔ pɛnsɛm foforɔ ɛde aba bɛhyɛ sɛ ɔbɔ sɛ yɛbɛ make sure sɛ yɛbɛnya nsɛm ko a ɛwɔ between Owusu Bempah ɛyɛ ne ne junior pastors no ne junior pastor no a wɔɔka sɛ wɔbɛka no korɛ so wɔbɛwu ɛnɛ korɔ wɔbɛka no korɛ na wawu no yɛbɛkɔ ne akɔ akɔpɛ ɛyɛ saa no korɛ korɔ no ɛde aba bɛsom mu na abusua wohwɛ video nso awie a menkipi ɛwɔ phone no so share video no man so eye afoforo so na fa wo comment che comment section honum ye beto ye boni akenkan ni nyina e de amamo ye san so e da mase se mo support eye ye dwumadi a ye di e wo Cheese Lovers TV ye share dwumadi ase na enye easy nanso mo krekra ye kakra kakra e de ya bedu eye san pepen so we a na a chese eye asida piece e ne ye de ma wo we a chese mo doye se mo noye anka mo spend mo time enye den entie ye anasa mo support ye video no anamo mo aye ma yɛ ndu sampɛmpɛn so far as ama boa yɛ ndu sampɛmpɛn so we die na kyɛsɛ modɔ ɛyɛ dwumadie na yɛ di ɛwɔ ha sei no nti yɛ de aseda piece ɛne yɛ de ma yɛ fans yɛ tiefo ɛne yɛ hwɛfo nyina sɛ wɔ ma so yasen abedu ɛyɛ sampɛmpɛn so we saa bre so die yɛ bɛ kɔ na ayɛ san so akɔ dwidwi mu abibi mu asan so akɔ pɛnsɛm foforɔ ɛde aba bɛtɔ mu na yɛ hyɛ wɔ sɛ yɛ nsa ɛkɛ bia la lai talai yɛde mu nkyerɛ mu ɛbɛba aba bɛtɔ die yɛ ya owura ex-president Mahama ni di epie wo mu ye be kone akoya ye san hwehwe mu ni nyina na ye di ni nyina aba be som e wo Cheese Lovers TV ni senti montena sna monche mo ko ene media platform bia monche e wo Cheese Lovers TV ni ye di sempa e ba be som ya kra mu ahwefo adofo etiefo nyina abusua abozi ge be kasa enura na wasan so aba be kasa ena anope yi ye de eno so ebeba aba be som mu it seems say eye abozi ge ekasa wie ye no odi futu weto ho ma ye ni jata no ni jata so be true statement bi a wo ye de wo ka say this time around die we twa to kwano so because e china nyame ya adoma eye 31st so we twa to kwano so ha na no ma bampo nc eye na asori ho the senti we twa to kwano so we de run away nobody sa hawo do ebusua ye da wase wo be san so ati ye nka edim ya crowd.